Kahia unduguna uko wetu
Wanguya
na sherekea
kazi na bidii yetu tuvute pamoja
haya haya
tushirikiane bega kwa bega tujikaze tusaidiane
haya
Nikona uwezo
waku
kujiendeleza
Nikona
Nikona yonguvu
Nitajitahidi
Nikona Nikona fanaka
Nitajitolea
Nikona
Nikona baraka
Nikona kazi
Nikona
yonguvu Nikona fahari
Wanguya.